breaking news nkhani iyi kuti peza kumene kuchokera kumkotakota panyungu apo kumene anthu akuba amene apita ku polisi ukaba mfute ku polisi nkhani yoopsa dikira ndikuuzeni akuti nkhani iyi yachitika pa 24 mwezi wa 5 umene uli May 2024 chama 9 koloko usiku pa nyungwe police unit akupanga ripoti nkhani imeneyi ndi Mr. Isaiah Chunga amene ndi zaka 44 akumasonkheza village TM ansambo mkotakota komweko ne akuti iwo ndi apa polisi ipo akuti kunabwera ma unknown criminals zigawenga kumene koko ati zatani zaba zinthu zimene zizi MK rifle 40 mtundu wa MK imene yoyo with an empty magazine mulibe zipolopolo ndi atenga riot launcher ndi kutenga so zipolopolo zake one pair of uniform is kuvuta atenga uniform and a reflective vest ndi kuti anthu awawo atenga ma vest abasa laptop ya ku polisi kumene ko ndi kuti ngati kuli ku anthu amene amapereka zisisi ku polisi ndi kuti kumene koko zimbavazo zikuziwa ano panopa ndi atenga so chani ma cell phones 5 laptop bag press imene inali ndi makadi ya National Bank ndi zina ndi 45,000 kwacha ndalama zimenezi komanso mipeni itatu vale yake sanaipange specify kwenikweni kodi zikuti bwanji nkhani inachitika bwanji akuti amene akukamba nkhani iyi ndi NCO in charge wapa police unit imene yoyo ichi chapo panyungu Catholic Parish apo pamene so amakhala yeye akuti pa 24 May around 9 o'clock ali andani awa amene a NCO anali kunyumba kwao anangova kuti kobwera anthu kunabwera anthu atatu akuti kunamizira zoti atenga ndani wakuba akuti tabwera ndi wakuba moza na nyamula chibagala pa nangazira nyamula wakuba izizi zimakhala ngati za nomo pati tikalembe statement ndekuti anapita nawo ku ofisi imene ili pafupi ndi nyumba imene amakhalayo yambani kulemba statement pamene pachapa a Boniface Chunga age 23 amene ali mwana wa ndani wa NCO anali mkulidu kuona zimene zimachitika ku ofisi kwa anthu akulemba statement ndiye zikuchitika zimene zozo akulemba statement wina nango menya ndi chibagala baja kumenya uku adaja kugwa pansi kukomoka ansi wa amene uja ndi mwana wa uja amene abamba kumenya ndi ndi tani ndi ndi kuthamangira ku office kuja kuti akapulumusa abamba wake the son struggled with one of the criminals ati anakangana ndi wakuba mos koma wakuba uja anathamanga ndi kukuwa wakuba kuno having sensed danger koma amene anthu aja ndi kutata atathawa ndi zinthu zija nde ma security guards kuchokera ku Nyungwe Girls Secondary School kunaliso ma sister kumene koko anthu kukuwa pamene pajapa kubwera pamene paja kusapeza a NCO waja magezi akungotuluka anapanga ripoti ku Namadzi Police Namadzi Police kunyamula ndala uja kupita naye kuchani ku Namadzi Health Center andi kumene koko ndi kuwapanga refer kupita kuti ku Zomba Central Hospital ati ma team ya ma detectives kuchoka ku Chirazulu ku Namadzi Police ndi a regional criminal investigation a regional investigative criminal office take two ati ku mama ma detectives kuchoka ku Chirazulu ku Namadzi Police ndi a leader wao anali regional criminal investigations officer superintendent Rodwell Ziyaya anatamangira konko ukaona ndikapeza ndi kuti ANC waja ali kuzomba ku hospital kumene ali ku ward 12 cholembera mpaka na kumene munthu ali ndi chani ati condition yao is fair meanwhile file has been opened and investigations are instituted to trace the culprits to recover the stolen items amene ngati move amene akuba kubwera khala ngati wabweresa wakuba kenako munthu ukalemba statement kumenya ndi chintengo ndi chimwala kugwesa kuba mfuti ma laptop china chilichonse paka police station amene zafika po wawasa izizi ndi zimakhala zoopsa ndi ine umakhala timwagona kudeniko mumveza kuti kupolisiko kumene amene kuyenera kukutetsezani namene akumenyedwa namene akubelidwa ndi akubelidwaso mifuti akubelidwaso mayunifomu kumene kuti ndititawira ku tiko no ndititawira ku tiko pamenepo pamene kukhala ziko lingati kuti tikukhala mochani munthawi ya nkhonda amene ngati tikukhala munthawi ya nkhonda sungatuluke kunja sungakhale ndi chinthu ndi chifukwa chake tu enafe timakonda kukhala mochani mukawalemu timakonda kukhala muzingwangwamo manyumba othithikana at least kuti tikathithikana chonchi kumakhalako ndikachitetezo kenayi koma ukakhale kuchani kubunda ukamange nyumba kuchani kumpemba ukamange nyumba kuchimaliro ndi akabwera magai ngati amenewo utani ndi akatenga chizima auti zero chiriot launcher kandi fudi yooneka bwanji amene zitivuta koopsa zitivuta koopsa koma tikungothokoza kuti ndalayo ali bwino ali kuchipatala kupeza bwino zinthu zinazo zitha kupezekasa nthawi ina koma chochititsa mantha ndi choti anthu akubawo atenga zinthuzo kumene apita sitikuziwa. Chess inali breaking news imene iwe.